Father, I humble myself before thee with all the requests put before me. I am nothing, O Lord, but just your humble child. And I ask that, Lord Jesus, you go and touch them. Some are in need of money, O Lord, to go to school, to finish their education, to progress in life. Others need sponsorships, to start small businesses, to start food circulation in their families. Oh, Father, please go and touch them. Oh, touch their lives. Others say they are sad. They do not know why they live. Almighty God, please go and touch them. Father, others need homes. They live in shacks. Oh Lord Jesus, there is always rain falling through the foundation of those shacks. It's terrible. Father, you know what is in their hearts. You know their desires. And I ask you, oh Lord, please go and touch them. Others say, oh Father, they are sad. Their husbands are going astray. Their wives are falling into deceit. Lord, please touch them. Show them that you are Lord. Show them, oh Father, that you are there. Others need you to come and touch them in a special way. Almighty God, for their marriages are falling apart. Father, show them that you are there. Show them, oh Father, that you are there. Father, like you have said it in your word, that if you ask in my name, all this shall be answered in my time. And I humbly ask that, oh Father, you go and touch each and every one of these people. I ask in Jesus' name. Hallelujah. I'm not afraid to die.
Thank you.
Jesus. Hallelujah.
Jesus, my goodness. Ngibulisa nonke ngegama lomfelo uThixo Jesu Kristu. Amen. Masishayeleni uNkulunkulu izandla nina. He's so wonderful. He's so wonderful. He made this day possible. Hallelujah. Here we are, looking so beautiful. Hallelujah. You are so beautiful. Sizelana, I love you. I love you. Mwah, mwah, ah, mwah, ah. Ntembu kuthi sonke njengoba silana so enjoya and going to praise him and worship him. Hallelujah. I don't call angibizi lento le esiyenzayo namhlanje njengo concert me. Hallelujah. We have a church. And we're going to have church. Hallelujah. Let's praise God. Let's shine in Kulukuli Zanga. Thank you, Jesus. Hallelujah. And I want us all now to pray for yonke le ngqukuvane eyenzekayo namhlanje. Ngizwa bathi khona indawo ehlaselwe impukane ezi green. Hallelujah. Seriously, ngizwile indabeni. Angisakhulumi ngokubulalana. You know what I'm saying? Angisakhulumi ngokurejwa kwabantwana abancane. Angisakhulumi ngokukhathwa kwamaparts abantu. Angisakhulumi ngokuthi imishado yanamhlanje so umama nobaba manje seyizitha endlini bahlala bonke. I'm talking now about angisakhulumi ngeAIDS. Sesikhulume ngayo kakhulu. Ngikhuluma manje ngeimpukane. Ezihlasele indawo ebathi zi green. Do you read your Bible? Nalifundi Bible leni? On the last days. Kuzoyenzeka le. Noba nezifo ezingalapheki. Kuzoyenzeka imanga. I mean, come on. Where are you with God? Ask yourself that question. Still look to love. Thank you, Jesus. Jesus.
Ububi isandla sethu esibenza mihla yonke
namhlanje Nkosi yami yasemasulwini ngikugcine ngiyakuthandaza. Ngiyacela baba ngivumele ngikhulume nomuntu. Ngivumele simakade ngikhulume nesidalo sakho. Namhlanje ngenze umphuli wesandla. Oh ungakenza umahluleli Nkosi yami. Ngenze umphuli wesandla baba ungibe amehlo omoya. To bear a Santa Sako. I'm glad to see food, I was bad to see you say. Ubona Ubona, no Swabisa was. Is all a local Besar can get on your part, not at all, Manga Sayo. Now, what's the back on us in the Babutini? Sit to do the foot is in Japanese. Who foot to Malagas of Lanisa? He shall not sell our own money. Namhlanje abazali bethu balele bathuleni ngenxa yezandla zethu. Imizi yehlobo nabangani ivalwe ngamahlathi ngenxa yezandla zethu. Kambe kwenze njani ezandla zethu? Isandla salo umuntu asinenga akudenga amadolo athi yo ungangibulali kodwa sona soqhubeka sihlabe. Uthi take gas. Sala ngishika nencane memeza. Kezwa nencane ithi yonglimaza. Kodwa sona soqhubeka. Sihlabe kuthetheke gas. Isandla siyakubhabhatha. Sikufudumeze. Uzwe imiswa yomzimba igijima. Siphinde sithathe ushefu. Sifake ekudleni. Ufe uphele wonke umndeni. Ngabe kwenze njani ngezandla zethu? Mzalwane wami bheka isandla sakho usibhekisise. Namhlanje izandla zethu zishiye iy'shosha. Zashiye ney'ntandane. Imizi eminingi ikhala ibhukane ngenxa yezandla zethu. Ngabe kwenze njani ngezandla zethu? Ngabe isandla sakho isandla seqiniso na? Ngabe isandla sakho isandla senyembezi na? Ngabe siyakha noma siyaphindisa na? Uthi uDavide indoda kaNkulunkulu. Oh, ngiyacela Nkosi. Ngingawela isandla somuntu ngoba isandla somuntu siyasabela. Sidinga uncedo. Sidinga insindiso. Faka insindiso ezandleni zomuntu. Oh, siyakucela Nkosi, sikuthule baba. Siyakucela. Sithethe Nkosi. Baba bonke abantu bayaphela. Hallelujah. Satan will pet his zembe. Ukaula makola ni. Hallelujah. Kota minage ganto. Hangene. O Satan ne o pet. I'm
Struggle again. Oh,
Jesus. Hallelujah. Okungijabulisayo kakhulu namhlanje ukuthi kunabafundisi bethu lana. Hallelujah. My God. Sajabula ukunibona abafundisi bami. Abanye bafuba nasenasport nenel spread la ngizalwa khona ke mina. Hallelujah. Pastor Sono, thank you very much, Pastor, for ukuthi uzivumele sibe khona la ekhaya. Senza umsebenzi kaThixo. Thank you very much, Pastor. Sibonge futhi Thembone kahle. Hallelujah. Kuno pastor omunye vele Nelspruit. He's my cousin anyway. Ngimbiza umzala manje abaningi bambiza uPastor Liphoko. Mshalenza, thank you cousin. Thank you mzala wami. Siyabonga mzala. Nonkosikazi uKamzala mzala, siyabonga nkosikazi, siyabonga mama. No mama usona, siyabonga. Ngibona ngathi ngibona nonkosikazi uSedibe. Lapha ovela lapha kumabona kude ku TV. Untombi mshayelana izandla ne generations. Ngibona nobani la? Nothwase. Hallelujah, hallelujah. Animbona uphathwasa sukuma hawo. Thwasa. Hawo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We thank God, we thank God, we thank God, we thank God. Nabanye nabanye engakababoni. Nawe, you know what? Nawe, 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 nawe. I love you too. Mwah, mwah. Thank you very much. Kunabanye bathi kunabelunga bavela kuphi ngazi ngoba Ethiopia or something nabo bakhona lana. Thank you guys. Thank you guys for coming. Thank you. God bless you. Thank you very much. And this next song. Ngiyazi ukuthi bomama abaningi banenkinga emishadweni yabo. Especially as if you udibana nomuntu ongamazi uNkulunkulu. Hallelujah. Angithi naqaphela nani bomama ngithi. This song is about a woman who can't give birth. O mama zala. Uye wabaseshweni bandla wadibana nomama zaya naye ongamazi uNkulunkulu. Bamthuka ngeenhlamba ezinkulu. Osqueeza nabo sebalanda Doris ema next door. Ja. Bambiza ngawo wonke lamagama. Ngoba nje angatholi ini? Ngathi ngiyambona lo yasisi. Aguqa phasa khala sebamthuka. At oh father. Oh Nkosi. Nkarabe hle. Oh father.
Khaleki niti ki ko pali khau nyane ki le ko baga mi yo ki le ko pa ne kare tabelo momo
Jesus. my God. And now, I'm going to invite my son. Hallelujah. He sings beautiful.